to call my column support thank you, Jesus Christ, hello. Jem na fatal, those on the Calvary. Italia Korea, no video putte. I don't that, no bullobe. On one will nail obe. Now I'm beaten on my Omunem, Abuya to Cape Molly. Kaba, Oquetrika, Madden Noria. Che Makaya, Napataya. Machiarewa, Gepenti. To put Jesus, Amanite, Olunza Pota. In Kijon, we are Twaga. Dikedre now won Kematu. Isin Kiria Boni, see. Usoron Kiria Tony, see. When Kiria Noni, see. O Sere, I can cuckoo. Meroji Boro Mazia. Gai Pepere, na guest the money. Ama Internet Pere, we sing. Nam. Aburna ge kwomu me weprum ikonka manobu chem ga gene kama ke me uche gi
Oh,
ege ya ntị kama ọ ga n'iru imeju ọchịchọ obi ya ka o wee nara ụgwọ ọrụ ya n'ebe ịla n'iyi dịka Jizọs kwuru wee sị n'otu onye n'ime ụnụ ga-arara m nye n'aka ndị iro ma ọ ga-akara onye ahụ mma na amụghị ya amụ karịa na-ekwesị ga-eji ya wee rụọ ọrụ ọjọọ dị otu a ezi nwanne m kedu onye ịbụ ịbụ onye nlafu ịbụ onye iru abụọ iwe dị n'obi ọchị dị n'eze amara onye amara obi ya chegharịkwa ịnara nzọpụta ugbu a oge ego were nna ya ukwu ma mgbe ihe mgbu jezuru ya ahụ o wechighara ego ahụ azụ ebe ọ bụ ego ọbara ndị juu etinyeghị ya na ego ha kama ha jiri ya zụta ala maka ili ndị aka ọbara na ndị ụrụ ala chekikwe ka ị mara ma ibu Judas nyere ụmụnna n'ime Kraịst ọ dịghị mgbe ọzọ a ga-emesị ma ọ bụ gị n'ala ili Baba son the good work. Echi were the kid anya. Ebendi metal ihe onwu ta dịrị onwe ha ndụ arụkwọ nwa ihe ndị a ka Jizọs ji wee nwụọ n'elu obe ka e wee zọpụta anyị na-agbụ nke ndị ilo. Jesu n'isi iji wee si ya chigbuo onwe gị. Ụbụtarị ha kụbigara ya oke mere ka ike gwụ ya o wee daa ugboro atọ. Onye a na-akwanye akwanye ka o buru obe Jesu. Akwụkwọ nsọ wee sị na abụ ya dịka nwa atụrụ a na-achọ igbu egbu. E metọsịrị ya nke na ọ dịzịghị mma ile anya. Nwanne m, ihe ndị a ka ọ gabigara n'ihi mụ na gị, ị chegharịwo. Jesus, Bobo ya no be. wetin radio tour wetin anyị bụ ndị kwere na ya nzọpụta na ndụ ebighị ebi. Ma Judas Iscariot jiri aka ya abụọ kwụgbuo onwe ya n'elu osisi n'ihi nwebiga oke nke ụrụ ala na ihe ọjọọ jupụtara na ndụ ya. Wetin radio tour wetara onwe ya na ndị na-eso ụzọ ya ikpe ọmụma na ọnwụ ebighị ebi. Ọbara ya dị n'isi ha na n'isi ụmụ ụmụ ha. Pilat wee jiri ogbo na ncha kwụọ aka ya iji mee ka aka ya dị ọcha. Mana ogbo na ncha apụghị ịkpụchapụ aka Pilat, kama o meelarị ka ụwa niile ma ndị aka ga-amụ amụ mmata na ọ bụ ya mara Jesu ikpe ọnwụ. Ọta afụlụ ogige Pontius Pilat, otu a ka o si mee. Onye ọkaikpe, mmadụ onye aka dị ọcha ka ị magoro ikpe ọnwụ n'obodo a? Chekwe maka Jesu na ngụkọ. O nwere ego ya nọ n'okwu n'ụka ugbu a? Gaa ka unu dozie, ọ ga-amasị Onyenwe anyị ma unu mee otu a. And in cow to the Jesu Carissia. I was a wasting. Now, why a bull on such in a game? Oh, we sing, I do ya so. As you want them. It cannot buy your toll, we're gonna go so far. It can't make Jesu, I can't just send you a bottle. Who's your number go? My can't you hear it? All who's up.
Were mo biko were niye masiregi enyengindu mo singi were miye digi machineken
were mo
akane lempa ndati mo biko dadi
singi were miye
chikune lema
were mo
were mo were mo were mo
Jesu yoro mmiri ihe ndị Juu kwunyere ya bụ mmanya gbakara agbaka nke a bụ iji gosipụta ụdị obi ọjọọ mmadụ nwere ọ dị egwu ọbara Jesu atụghị ndị Juu egwu ma mgbe ọbara wụsara n'ala isi malitere waba ala maka na o nweghị ike ịbụ ike n'ime ọbara ala wee maa jijiji ihe mgbu wee dị Ọ dị egwu. Ọbara Jesus. Ọbara dị ike. Ọbara na-atọ agbụ. Ọ na-enye nsọpụta.
Echi na mmeekwuo m ụgwọlụ. Papa were amara kwuo m ụgwọlụ. Amara gị ka mma.
Echi na mmeekwuo m ụgwọlụ.
Amara gị ka mma
Eji na mme ya kwa mụgbọlụ Papa were amara kwa mụgbọlụ Amara gị ka mma
Ndị agha ji ya ụkọchị Ma ha amaghị na ọ bụ chi ha Ka ha na-akụ ịtarị Wee wee mgbe chi chie ihe wee chie Wee fo ha n'anya Ha wee tie mkpu si N'eziokwu Nwoke a bụ nwa nke Chukwu nke na-ebi ndụ ọjọọ gị onye achọghị ịnabata ozi ọma ị chọpụtala na Jesus Christ bụ nwa nke Chukwu ịnabata ya taa ndụ gị ga-agbanwe ọlụ nzọpụta
echi na mme ịkwụọ m ụgwọ ọlụ papa were amara kwụọ m Amara gị ka mma
Eji na mme ya kwa mụgbọlụ
Chinene mma e
Papa were amara kwa mụgbọlụ Amara gị ka mma
Eji na mme ya kwa mụgbọlụ Dandi were amara kwa mụgbọlụ Amara gị ka mma
Eji na mme ya kwa mụgbọlụ Papa were amara kwa mụgbọlụ
Ndị agha jide Jesus Christ kpọgide ya n'obe N'elekere nke atọ Jesu tiri mkpu n'oke olu Eloi, Eloi, lama sabachthani Nke a pụtara Chukwu m, Chukwu m Gịnị mere iji gbahapụ m Ụfọdụ ndị nọ nso n'ebe ahụ wee sị Ọ dị ka ọ na-akpọ Elijah ka ile ma ga-abịa zọpụta ya. Ma Jesu tikwa mkpu n'oke olu ọzọ, ohu na-eti isi, wee kwuo.
Ude m na-asụ, akwa m na-ebe, na ndị Jesus Nwachukwu mara mkpa m.
Ude m na-asụ,
ude m
akwa m na-ebe, na ndị Jesus Nwachukwu mara
Mmiri na wusi na ni Jesus Nwachukwu mara mkpa m
Ude m na-asụ
ụtụtụ n'ehihie
akwa m na-ebe
ụtụtụ n'abalị
na ni Jesus Nwachukwu
mara
ahụ si n'elu obe agba mgbochi dị n'ụlọ nsọ tụwara ụzọ abụọ nke a wetara nnukwu nkewa n'etiti agba ochie na agba ọhụrụ ọ nọrọ n'ime ili abalị atọ iji tọhapụ ndị ike nke ọnwụ kere agbụ ka mkpụrụ abalị atọ gachara jesu siri n'ili wee kulie n'ike na ebube o meriwo ọnwụ wee nye anyị nsọpụta na ndụ ebighị ebi ike nke ọnwụ ejighị ya ike nke ili ejikwaghị ya aleluya
ude m na-asụ akwa m n'ebe na ndị Jizọs nwa Chukwu mara mkpa m
n'ezie jesu ebiriwo n'ọnwụ nke a mere ka eluigwe ụwa nụrịa n'ihi na ọ gbaghere ụzọ ahụ dị ike nke a kpọchiri n'ihi mmehie nna nna anyị ha aleluya wee na-ada n'ihi na ọbara Jizọs emebiela Chineke obi ọnụ ụzọ nke ike wee meghee ọlụ nzọpụta
ule ndị ahụ kwụrụ nwa n'obe ule ha ule ha ule ndị ahụ kwụrụ nwa n'obe ule ha ule be ha nọ
ule ndị ahụ kwụrụ nwa n'obe ule
zọpụta gị ugbu a bụ oge ọlụ nzọpụta ọnwụ n'elu obe ike nke mbilite n'ọnwụ ebube si n'igwe wee bịa ụwa onye mmeri ọ bụ Jizọs Kraịst o wee sị ọ gwụsiwo